Kahugu kanje keza nakunze kama kumutima uri gatoyu fisu butore benintwaro intwari urambimbara nacho no kuangwifurije vyinshi nurambu sagarare wari barutsi mvura nyazo ziharani amajambere na murundi umutima yo vyibagira senga gisangi riva kumana kamwa matanu buki warahaju rahena kurwa porenti watemvye pia kuremye nikuzika menduzorwe misanganya nurambu sagarare wari baru simfura nyazo ziharani ramajambere na murundi umutima yo vyibagira urangwa kumutima wa Afrika itekani tekane abo wavyayu rabegeranya tamurozi na mwansi azo kwigera ahirahira ngwa gukore mukwa nurambu sagarare wari baru simfura nyazo ziharani ramajambere na murundi umutima yo vyibagira.